Ezamba phambili indaba namuhla. Olwamanzi luseqhulwini King Cetshwayo kanti kukhala ngokubulawa kwabayiziphiwo eMtubatuba. Nazi indaba ze 1KZNTV nifundele uphilano kwacebe khulu kwamzimba omntwana uyakhuleka kunena besilo. Sanibonani. Imeya kamasipala wesifunda King Cetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal ulinde okuhle phungula uthi udaba lamanzi into eseqhulwini kuyinhlelo zikamasipala ukuze ke kusizakale umphakathi ontula amanzi. Ekhuluma nabezindaba ngenkathi kethula kwinkulumo yesifunda uphungula uphinde wagxeka kakhulu kwiigameko zokucikelwa phansi kwengqalasizinda.
Izindawo eziningi ezakhela isifunda King Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal zibhekene nenkinga yokuntuleka kwamanzi nokwenza kube nzima ukuqhubeka nempilo ngokujwayelekile. Umkhandlu King Cetshwayo nokuyiwona obhekene nokuphakelwa kwamanzi izindawo eziningi uthi udaba lwamanzi luseqhulwini kwizinhlelo zikamasipala.
Ufuna ukubuyisa ithemba kubantu bakithi ukuthi sikhona izinhlelo ze service delivery mhlasimbe zamanzi kwezinye izindawo kodwa sinamaqhinga ngempela ukuthi siphuma kanjani siye phambili.
Imeyo lomasipala ngenkathi ethula inkulumo yesifunda uLindo okuhle phungula uphinde wagxeka kakhulu isigameko zokucekelwa phansi kwengqalasizinda yamanzi nokwenza kube nzima ukusheshisa udaba lwamanzi. Uphungula uveze ukuthi ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo kwabazotholakala benza lokhu emphakathini.
Uma ngaphela nakukhona abantu bakithi bengabambisana nathi kungabi khona indawo okwenzeka izinto njengalokho okwenzeka ecinci kuthiwa kubulewe i-infrastructure. Uma ngabe singapheza ngabikho ukuthi kubulawa kwe-infrastructure singashesha nakakhulu ukuthi sifike kwi-stability. Kodwa manje njengoba i-infrastructure mayilinyaziwe kusho ukuthi ayiphinde ilungiswe futhi ngemali engabe seyisebenzisa ukwenza ezinye izinto.
Le nkulumo ibithanyelwe izinhlaka ezahlukene emfolozi casino empangeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni.
Indawo yaseMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal ngenye indawo ebhekeneke nesihlava sokubulawa kwabantu abanebala elimhlophe. Kanti bokuqala kabasolayo kuye kubeke ngabelaphi bendabuko. Umelaphi wendabuko kule ndawo ufakazi mlaba ugxeke kakhulu laba benza lo mhlolwa wokubulala abantu ngoba befuna izicubu zabo wancusa ukuba ke uphele lo mkhuba.
Indawo yaseMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ingenye yezindawo ebhekene nesihlava esibi sokubulawa nokuthunjwa kwabantu abanebala elimhlophe. Njengoba umhlaba wonke obubungaza usuku lwabantu abanebala elimhlophe, umelaphi wendabuko kule ndawo ufakazi mkhulu mlaba usegxekoza kwabo abokholelwe kutheni izicubo zomzimba zabantu abanebala elimhlophe ziyasiza.
Sengathi impela abane wethu abangabalaphi bendabuko bengayima lento yokubulala abantu. Umbuzo wami ukuthi umoya oyingcwele noma umoya kaNkulunkulu usebenza kanjani kumuntu osekwazi ukuchitha umphefumulo kaNkulunkulu noma osechithe igazi lomunye umuntu. So angikuboni kuyimpumelelo futhi angikuboni kungumqondo omuhle kozakwethu. Sengathi impela abenza lokho bengazama ukumisa. Angiboni inhlanhla ekhona ngokuthi kufanele kufe omunye umuntu.
Umkhulu mlabo uveze ukuthi nabo bengabalaphi besintu bayadinga ukuthi banikwe ithuba uhulumeni wakuleli lokuthi bazibonakalise ngokwelapha ngokwesintu.
Siyalifisa kakhulu ithuba elinjengalelo ukuyibonakalisa. Siyabona ukuthi ngathi kukhona ukucindezeleka okukhona ngamakhambi ethu asiza kakhulu abantu kodwa singazi ukuthi siyophuma kanjani kwabakhulu nabasephalamende ukuthi beyiphasise lento yethu thina njengabalaphi bendabuko ukuze sikwazi ukuthi silekelele abantu.
Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eMtubatuba.
Inhlangano engenzi inzuzo iLinza Foundation ihambele kwisikole samabanga aphezulu umcabango high school ngasesikhaleni enyakatho yesifundazwe ngenhloso yokugqugquzela ukuphathwa kahle kwezaguga. Umthandeni Mbambo okhulumela le nhlangano uthi abantu abadala mabangabulawa ngoba nakhu besola ngokuthakatha ekubeni esikhathini esiningi basuke benezifo ezibaphathayo ezibenza bakhohlwe kalula. Umageza usho kanjena kade ekhuluma nethimba lezindaba le-1KZNTV emva komcimbi nalapho bephe khona lezaguga izipho.
Inhlangano yomphakathi engenzi inzuzo iLinza Foundation ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene isukume yasingatha umkhankaso wokulwisana nokubulawa kwezaguga ngoba zisolwa ngokuthakatha. Iningi labantu abadala lihlaselwa izifo zokukhohlwa bagcine sebetholakala emizini yabantu basolwe ngokuthakatha. Isaguga sidlulisa ukubonga kwiLinza Foundation sabe sesichaza kabanzi ngezingqinamba abantu abadala ababhekana nazo.
Siyabonga ukuxolani nabakwa BP. Siyabonga nabakho KZN, siyabonga kuthembelani osenzele lo mcimbi ongaka ikakhulukazi ukuhlukunyezwa kogogo. Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kogogo phansi ngoba ogogo bayakhohlwa. Kuyenzeka ugogo aphume kade geza akhohlwe ahambe ethi yothatha inaddress akhohlwe manje ikakhulukazi zezinsuku bese beyashawa gogo kuthiwa bathakatha kathi cha inkinga yilesi sifo sokukhohlwa.
Lowa okhulumela lenhlangano engenzi inzuzo iLinza Foundation uMthandeni Mbambo uthi babone kungcono basukume belwisane nalesihlava esibhekiswe kwizaguga.
So isipho lesi sehlasela khona into badathu ngisho ekhuluma ukhuluma izinto ezingahlakala ezingenzi sense uyabona bese kuthumele isikhathi esiningi ke kuye kusoleke lokho kubuthakazi sizokhuza lesihlava lesi sizoqwashisa nangaso. So siya sithi emakhaya nababukeli abayigadi izinto ezikanjena isipho leso kwazi ukuthi uye kudokotela aphe mdaku nozo umuntu omdala. So ake singagijimeli bakithi uthandi bayathakatha leyo didalwa nje amaxoki nobucuphi asitho abukho siyilinzwa ubuthakathi asazi kodwa esikwaziyo ukuthi kunesifo esihlasela kakhulu abantu abadala ethiwa i-dementia. We need to be aware of. So abathathe abantu abadala emakhaya sibayise nasemtholampilo kuyo-check ukuthi abanazo lezifo ekanje.
Lo mkhankaso ubusemcabango hayi nalapho bekhulume khona nabafundi. Obika indaba enze 1KZNTV uPhilani Bhengu emandla nkala esikhaleni.
Amalungu omphakathi aselokishini laseJabulane ngwelezane kuwa 27 ngaphansi komasipala kumhlathuze athukuthele kaganunu wabe ngenxa yendleko egcwele kumgwaqo nesingene indlini zayo engalungiswa sekuzokwaphela kinyanga bebikile kumasipala wendawo umhlathuze. Khuluma ke nethemba lezindaba le 1KZNTV elinye ilungu lomphakathi uWiseman Mthiyane uveze ukuthi kuyabaxaka lokho okwenzekayo kwazisa kwenzeke indaweni zabebala elimhlophe.
Lena yindle geleza emgwaqweni eduze kwemize eJabulane lokushini laseNgwelezane nesekuphela isikhathi singangenyanga ingalungiswa ekubeni yabikwa kumasipala umhlathuze. Izakhamuzi zendawo ezikhala ngokubukelwa phansi kwazo ekubeni ziwakhokha amarethi kumasipala.
Izolo umphakathi ufikile lapha kimi ekhaya wathi sikhangane njengomholi wethu womphakathi okhona la endaweni sithi sizokwazisa mfuthu ngokusemthethweni ukuthi kusasa besho namhlanje. Ungamangali uma uzwa kuthiwa ithayi libhaza umetshiso emgwaqeni ngenxa yokuthi sesikubekezeleke kakhulu ukuphila ngaphansi kwalesi simo sokugeza ngetshelentaba ngoba lento eyenzakala kuyacaca ukuthi nasibhava ngetshelentaba ngase ngincenga kumphakathi ukuthi cha bakithi anikwazi ukuthi nivele niyongena emgwaqeni bese ngisike sayithinta izikhulu zamasipala zasho ukuthi udaba ziyalisebenza.
Lo mphakathi obudinwe uganuni wabo uveze ukuthi lokhu kuyadabukisa ngoba kwenzeke lokushini labantu abamnyama kodwa uma bekuyindawo yabamhlophe ngabe kade yalungiswa.
Cishe sekuyophela inyanga siyareporta kodwa akwenzeki lutho. Sekuyinkinga ngoba noma uphuma endlini unyathela lamanzi lawa anukayo awukwazi ukuvula umnyango ungena nawo endlini awusakwazi ngisho ukuthuma ingane esitolo ngoba uma iye esitolo ingane ibuye imanzi ngenxa yalamanzi agcwelela emgwaqeni. Kusikhathaza kakhulu ngoba sithi sivika i-corona ngapha sesivika neyitamkoko ke manje.
Impela lento iyenzakala nikanti kubelungu abamhlophe noma yenzakala kithi thina esibamnyama ngoba sisimalokishini eNgwelezane.
Okhulumela umasipala uMhlathuzo uMduduzi Ngcalane uphawule kanje ngalolu daba.
Umphakathi nawo usilekelele kulento yeyidamgogo. Ungafaki izinto ema-toilet ezingafanele. Uqinisekise futhi ukuthi ama drains nama storm water drains nanani. Ku clean ngoba ukuthi mase kudlokodla lapha kuphume izinto obonayo ukuthi akufanele ngabe lezi zinto zingene through i-toilet noma through istamgogo njalo njalo. So siyafisa ukuthi umphakathi usilekelele kulokho ngoba izona zonke lezi zinto ezigcina seyiblocka. Uma sekublokiwe besitamkoko siyaqhuma bese sichithekela indle ichithekele la kufanele ngabe khona abantu.
Ezindabeni 1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo engwelezane.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14.27 kwi-dollar laseMelika beku 19.84 kuponda waseBrithani libe ngu 16.98 kwi-euro yase-Europe kuthinta ngegolide yona ime $1,782.86 ounce kuthinta ngokawo longahluziwe yona ibe ngu $74.90 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abathandi bebhola kanobhutshuzwayo kwaZulu Natal bangase bahlangane nenye imbibizane njengoba kusabalala kimbiko ukuthi iqembu laseMgungundlovu iMaritzburg United ingase ithengiswe. Lokhu kuveze ngohlalwa leli qembu Farouk Kadoidia njengoba ethelele iqembu lishayeke kakhulu emalini ngenxa yokhuvethe. Kadodia utho okunye akubhekayo ukuthi athola azobambisana naye ekuphatheni leli qembu noma ongenani abaxhasi. Ngenxa yalokhu leli qembu selidedela abadlali abafana nobongo kuhle Hlongwane, Dusan Stevich, Kwanda Kwenziswa Mngonyama, Daniel Morgan, Jetran Bar, noThabiso Kutumela usha into ecokeme kulezi insuku neliye labadedela ngomsombuluko kuleli sonto. Ake sibheke isimo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa. Empangeni ezobalela nje amazinga okushisa u-12 kuya ku-24 degrees, eThekwini u-13 kuya ku-24 degrees, eMgungundlovu 8 kuya ku-24 degrees, Olunda Mashona 8 kuya ku-26 degrees, eXobhe noMantente kwelamaBhenanyawo 6 kuya ku-22 degrees, siphethe ngeFilidi Newcastle eMadade neNtshenteke eMondlo nakwaHlathi 4 kuya ku-22 degrees. Nina bembenambene enkabe enkulu kaBhusha obukhala kayevuma ukungena ejokeni okwamzimba umntwana nethemba lonke le ndaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.